kuzera ndababwiye n'umunsi ndi bato batumye mwese so samedi le 5 octobre uyu wa gatandatu nyene mudoze mukurikirane competition yitwa nanje ndariri mutegurwa nande na isana media he bizobera he ni CCF nta handi ni saha icenda 15h bizoba bitangwe kuryoherwa so ndabatumye mwese uza kuba biri mwa mwa utaje nzombaze after muzombaze kuko bizoba biri sho so mwa ndabakunda nibaze kumuzoza kuri mba nkuko nanje kuri naje kuririmba so peace out.